second place for Stefan Kraft.
Hva skal det hete?